Now, guys, the guests have arrived. Now we are going to welcome them. We have already cooked. Now the party has just begun.
Niko kwa kamera. Ekenkyo.
Come on,
simama hapa.
Unakuta na picha ni kichi.
Wenda kupiga picha, simama hapa.